Mheshimiwa, naomba sote tumkaribishe Mheshimiwa Rais Samia Wanyama, kiongozwa na bendi yetu ya Maroon Commandos. Karibu Mheshimiwa Rais.
Kisha makala ya 60
Kenya, Kenya taifa letu,
tukidhamini vijana wetu,
Kenya, Kenya nchi yetu,
uchumi bunifu, mambo na hoi hoi.
Kenya, Kenya,
karibu Mheshimiwa Rais.
Happy Jamhuri Day! Karibu! Mheshimiwa.